ki ngā take hākinakina I nā nei, he hiri ana te wairua o te kapa tamatoa I tā rātou aurakitanga mai ki te kāinga. Kua hoki anō te kapa ki rarohenga ki te whakariterite I mua I tā rātou tukinga hei te pōtapu. Ko e nei te kēmu tuatahi ki tā maki nei ngā tau e toru kua hipa. Kei a Victor Waters ngā whakamahuki.
Ko te reo o te kāinga e pōhiri ana I te kapa tamatoa ki tōna ukaipo mai anō I ngā tau e toru. Engari, ko ngā kare āroto ka whakatahangia mō te tukinga ki te kapa taika, hei tēnei rātapu. Kamutu kua paukatoa ngā tīkiti.
I'm not sure I can put it into words, if I'm being honest. Yeah, it's been a long time, obviously, for a lot of the boys. This year's been, you know, probably a little bit indifferent, so to actually sort of be home and feel like where you belong, it's a feeling I can't actually sort of describe.
He ua ua anō te whakāhua I ngā whiakoranga o ngā kaitākoro ka oma atu ai ki te whira.
A lot of guys haven't experienced the Pōwhiri before, and there are a lot of those same guys haven't been to Mount Smart before, so to have a welcome like that by Ngāti Whātua is definitely a special moment and one that I think is very important.
It was actually good to be able to come in here, see my locker, see the place and actually feel like you belong to something and belong somewhere.
He rua tekau mano tāngata ka tai atu ki te kāinga o Rīki I Aotearoa. E mōhio ana ngā kaitākoro me pau te kaha mō āna āpataki.
Well, put pride back in the jersey, I think. With the teams in the past here at the Warriors, they're teams that always fought to right to the end. And that's something that we've got to show.
Me whakaheke tōta anō kia kaua e heke I te papatātai. Ko te hokinga pea ki te kāinga te whakautu, e hihiko anō ai te kapa. Victor Waters, Te Karere.